na baba kuku kama koti. Kama tiba mpenzi wangu ni wewe. Futa msama baby, baby.